Orgulho? Anaki here here. Mimi nakwambia ipo siku nitakuja kumfanya kitu. Yaani
vimiguu vyake sasa. Kama kikuku mdodo kaenda kurukaruka.